Santa kwera rigize mu Burundi mu bogore mu bogore ni nkoho
urakoze
none si nkoho none
none naguharirije
nagisa
urakoze
nagitonye mbe urazi ikintu ibimeze ibiko akimbajije
wowe no kwiyubaho kankagwaza ikintu
na oh ibimeze gute none aba
hewe ni kimwe kukindi mbazi bibazo wateguye ureke kunyurira ko
ntacu zanda kubaza kandi ureje nibyo nateguye ngo mandeke kubikubaza uburundi bumaze imyaka ingahe bwikuki aho rero ico kikunaniye
mbazi byo wateguye
none nico nateguye
turabe
Turabe
sha umviriza njaka sangari ico
harimo ibyo kura
none nuko bishizemo inzigo kandi inzigo ntawe twavuganye
ni kibazo ari
zana turabe ico si kibazo cyawe kigira gatano turabe ko kibazo cyawe kigira gatano
ndebuke buke rero ugasanga ari ico nategoye ni gihana
ego
ni gihana
ego
ari sure
ego iva hagiye ikintu cy'ambere ukora ubyutse ni gike
bicikango ndateranura amaso nkaraba yuko tafatanye yose bitagiriwe Santa, ngira ibintu bitanu umugwayi wa corona virus. Yokora kugira ngo ntasinzikare kandi ntiyanduza abandi.
Agafuka munwa n'agafuka zuru.
Eh?
Eko avuze agafuka munwa menga ni gufuka umunwa gusa.
Mimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje. Icho mama gari ngukorere nanje. Icho Nitwa Olivier Niyongabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe j'aime na commenter munshigikire munshigikiye muzaba mushigikirwa c'Imana ndabakunda cyane God bless you Tima wanje shemezu mami Kano kanje muririmire Maso yanje rabijambo
Bonjour, bon après-midi, bonsoir, wakunzi ba Isaac TV mura mumeze gute mumeze neza cyangwa mumeze neza ndashimana. So nuko mubibona ni kimwe ukindi nta menshi yo kuvuga ariko mwamubonye niva abari barabisabye ndibaza cyo mwamubonye. So ne iva reka ndakora mu tsinsa.
Isa santu mumeze neza.
Now.
Ndashimye.
Kayo muri kimwe ukindi.
Kumengura yewe cyane.
Agiye tensiko.
Ugo wabwiki.
Oh ipa bash. Ivan hakaze ko matsi ku fisi.
Ndagafise cyane.
Apa ni byo wateguye?
Oya apa ni byo nateguye.
Mbaza. Nibo.
Ni gya mbere mbonye wambaye ikanzu ngufi kandi usa neza.
Sigura.
Sigura nshatse gukubada ni iki cyari cyaratumye utadurambara nkuko wambaye no munsi.
Oya kwambara birashika tu cyane ntagahe mu bivuganye gahe
oh je ntagahe mu bivuganye en fait sinda kumenyereye wambaye uko bra
abagamba turazi nanyisha
oya vraiment wambaye neza kandi urabere uzi wa miyambari uko nyine
urumva uvuze mu ijambo rimwe nze rame mu nkuzimo
nkuzi wame mu nkuzimo ariko ino style vraiment iraguteza sana ngira ngo je mara da kubereka kuva hasi gushika hejo
sawa ni bon ikibazo cy'amatsiko sha ni kibazo abantu bose nanjye bamabambatse kandi ndakikubatse
kibazo
cyo harya nawe journalism wayigiye
je
nimba ukora ibyo bize cyanke ari uko nyine
journalism nayigiye muri Congo ahantu bitwa donc ni R2C ahantu bitwa Bukavu yes
Ninga
biragutwengeje nayigiye R2C Bukavu kandi azi uko abarundi bari muri
jisho jisho
eh bari ko barankurikira ndabizi baradakubyandika muri comment c'est vrai
wabyi ba yari shure cyane
no ni yari shure en fait yari formation abazungu bo muri LFI bakoresheje cyando nka mahigwe gusa go participer gusa muri yo formation tendarunga na privé do formation donc do participation à la formation des journalistes ndai fils nuko bibaye surprise nari kuyereka
bari kuyiza mugani wa Rubin uzoyizane tuyibone
nzotanga ni photo basi bayi montere bo mu kiganiro
sawa dutangure ni wazi iva ndagusabye utangure wewe
tangure je aha jereka ndakwake mikro kuko twese ni wo mwuga wacu santa Tik tak ntavyo gutema desanime mu kirundi ni gike
desanime na mashusha avuga
Desanime mu Kirundi.
Yego.
Me desanime ni Kirundi ni kirimi cyane.
Desanime. Ni Kifaransa.
Kifaransa.
Eh.
Mu Kirundi rene.
Amashusho avuga ashobora kugira ama movement
cyane ibipupe. Sibipu.
Ibipupe urumva ni ibipupe. Uki deplace ari ko non kiba deplace ari ko umuntu agi deplace it. Ama movement kagira abavuye ku muntu. Ike desani murabona ngo mubona. Eh. Nawe azitkare nawe azikuta.
None we haya uhorora aba desani ni yo.
Ba ya.
Uramaze kuyibona aho. Oya tubwishye ukuri.
Icyo kibazo ivuramara match.
Oya simara ma desani.
Ego
na mashusho avuga. Mugiye twe twatubona.
Agira ama movement. Mvuza avuga umenga ni kuvuga gusa.
Twina mashusho duhora tubona, duhora tubona ibipupe.
Amashusho cyangwa amasanamu.
Amasanamu. Cendaze icyo kintu santa nuko ikimana. Cendaze hajya muri commentaire baraza kutwandikira.
Oya kingire basi wewe.
Ni ibipupe. Point.
Yo, twese twananiwe. Urumva. Urikumva si je yagenye. Nawe. Basha mutwandikire muri commentaire.
Desanime muri make. Abayiravye bose barabizi ni ibipupe gusa usanga biba biriko birakina kanjenje.
Ibipupe. Hama. Zoho yari igipupe.
Yari gikino.
Nuko hari deseni mumenga n'abantu nyene urumva hari deseni mumenga n'ibipupe rero njewe birangura kwemera ko bon sinda nabye
na ko amble flash tuvuga ngo ishe tuvuga ko
ati twese nazo tuzi bakitubwire muri commentaire
urakoze bakunzi ba is active muze kutubwira deseni me mu kirundi kono bacita eh kibazo cyawe na
ntago nubwo umufatiye micro
turahana hana ibazo bitatu biheze ucufata nawe.
Okay. Ikibazo cya mbere jewe kwari. Iva hajye ikintu cya mbere ukora ubyutse ni gike.
Sa?
Ntabyo wumvise cyane watahuye nabi.
Subira nkuko
man. Ikibazo cya mbere kivuga gutya ikintu cya mbere Iva akora ati donc avuye mu itiro ni gike.
Ikintu cya mbere Iva akora avuye mu itiro. Pani gufuka man ndasenga aratubona breve none papa turarara nanone
haye nubwo mutararana ababyeyi ni kintu cyatari arashaka kuza mu ijoro karunguruka
ndafuye jewe ikintu cya mbere nkora iyo mbyutse ni gusenga point entre
basa iyi telefone urabona irara mu ntoki apana ku mutwe mu ntoki
Ushatse uvuga rero ko ntangurira kuri telefone.
Uzindukira kuri telefone kandi ntiduharire.
Oya ndaraba kuri telefone amasaha manka cyasenga.
Sawa.
Urumva none ikintu cya mbere principal ntangurira gukora ni gusenga. Niragije Imana turabona mana uje kumurinda Santa aza guca.
Urabeshe kuko ucikangura. Kenshi abantu urigorora ukavuga ndacyari muzima. Ah, okay. Nabyo.
Bijya ntitwabishitse ya mutwafashe donc les choses principales.
Ucikango
ndateranura amaso nkaraba yuko tafatanye yose bitagiriwe
okay anyway so ikizo cyacu
kiwanje cyare kandi agisome kubera ndabona igisimpoemu ndabona santu no munsi ashe ni yanyorohereje gusa rebye ibibazo byanjye no munsi si bya bindume si bya bindumenyereye santa ngira ibintu bitanu umugwayi wa corona virus yokora kugira ngo ntasinzika kandi ntiyanduza abandi
ntiyanduza abandi cyambere ni kuguma mu nzi wiwe cyakabiri yo ari imbere y'umuntu cyangwa ahantu hose aba yafite agafukamunwa bibatse kuba bingahe
bibiri
ntiyanduza abandi
mbihajya pinisho twadishyizemo pinisho zirimo
zirimo
kode
mugabo hari ibibazo urabizi tubaza just to know apana nk'icyo kibazo ndakubajije nahejeje kukubaza icurumva wishura ibyo ushaka wishura nta bihano birimo
bon nk'icyo nta bihano birimo ariko nk'iki byo ntabiriye ko
urumva rero navuze kuguma mu nzu
kwambara agafukamunwa
kuba fise ibintu byiwiwe genre nyimba ari gikombe nyimba ari sahani ziwiwe kugira ntaguma tusha urumva okay ikindi agafuka munwa n'agafuka zuru Ego abuze gafuka munwa menga ni gufuka munwa gusa
Nika tuvuge cash ne basi
Cash ne na umenga ni neyo nyene ni mask
Aha
sawa Bibanze kuba bitatu Ikindi kubika telefone
Kubika
kugira ngo ntaguma ronka utumap Donc tumutuma so
Kiri mwanchuti
ndagishize none hewe
sawa Pardon,
basi.
Nje nagutanguye, eh?
Siniko nagusigura.
Mademoiselle.
Habura kimwe. Ashandate kumutse.
Santa bibiri no kwikimana.
Viza. No ya, nabine.
Kubika telefone. Eske kuva corona yatanguriye babisemira ku radio ari ugeze wumva ngo ngudozura bika telefone.
Ega simika bijye. Wambiye ngo apana kugira kire.
Donc ibintu bitanu
kugira ngo
yokora kugira ngo akingire.
Kengire.
Abandi kandi nawe nyine ntasinzikare.
Ikindi rero ibyo byose nagize kugira ngo akingira abandi kugira ntasinzikare urumva hariho kujya kwa muganga urumva ibyo gidufate ko yagiye kwa muganga akanwa imikaratusi amatangawizi ibindi nibiki bimandimo
ibyo bujya kwa muganga baba baduhanura ku bintu
of course akajya ibyamwa byinshi akanwa n'imiti None humvuze 10
ariko santi ndakubaze ico kibazo donc icerekana yuko wananiwe na hariya ndabizi baraza kudushiriramo gukaraba n'amazi meza n'isabune umwanya wari wo wose ibyo ntabyo washizemo
oya navuze kuguma muhira uri muhira gisigura
none muhira wibana wenyine
navuze uri muhira gisigura uroga mbiriza uhora uje udakarabye
Santa
bituma umviriza ntiwambiye umuntu wese wambiye umugwayi
wa corona kare tugende bukebuke sivyo
corona
oya ni corona vraiment
corona
sawa corona bazi corona sivyo umugwayi wa corona
urumva apana
none aba wenyene mu nzu none
navuze ati ibintu byose ntagire contact ku bindi bintu abandi bakorako nyimba rero ashisemwe kugenda karabye bige ntangorane ni wenyene
urumva ko yose inzika
kuri Asi kanari yangaya hoyo
Kasha santa tubishiremo
tumu ntacho ukaraba urareka turabe na kutinuki
Santa urumuti wa amenyo ke
Deri dufandisha arwa Pateko rum yoreka gukaraba akareka koga
None ahubwo derisha kwanta nuko derisha biroroshe kwera ko iwabo bagwaye bose
None barakaraba
arakwica Delicia sha
Andi zwake gukaraba tu
Umva ndakugire rene amblef gukaraba na amazi meza ni sabone umanyu wari wo wose
none
dega umuntu
urumviriza iyo mvuga ati ama movement nta yahagarike aho onye urumva si gukaraba gusa bishobotse hano hose yogenda roga dush
Emutoyi wawe yaravuze yuko kwemera bikugora ehemba ikindi kibazo
ndo
Bakunzi ba nuko iki wa Santa Santa kugira ngo yemere bica kure
Oya none ni watawe ivyo naguhaye
Sina hari udupwe utashizemo
Utkore ntashizemo urumva nukubera ntagiye mu madetail Yivyo naguhaye
Ari ibintu nyamukuru
Sino ça inclut
wari kuvuga ati kugira ngo ntasinzikare akunde kuzaraga ivyamwa
ibyo
bavuze
sinabivuze yo
warumse derisha tu mu telefone yatubwiye yuko kwa muganga wamutegeze kujya kuzaraga ivyamwa
okay
ndarushe
hajya ivutaraza muri Isaac TV Isaac wayibona gute muri rusangi cyane umuntu umwe nyimba hari amaherema wabonanye ne ku bintu biri specific wayibona gute
Isaac nayibona gute Isaac TV nayibona gute cyane utuherema tumwe natubona gute
nyimba just uravuga nimba banze uvuge
bon Isaac TV ntaraza muri Isaac TV nuko Isaac TV ari TV ya mbere iduza notification ku mwanya kandi donc ukum reka mvuge ku bwinshi
uvuga kirakazira kazira
kazira no ndindira mvuge ndabishikira Isaac TV niyo televiziyo ya mbere nakurikirana yaduza donc ama notification
menshi
kanda ku mwanya urumva ni nayo TV ya mbere yanyorohera kuza ndakurikirana cyane urumva ça c'est un deuxième chose ayo maelema reka ntangure kuvuga kuri Isaac mwenyewe bon si kuvuga ngo ni kumuvugira cyane kugira gute ariko uzura be kenshi abigeme ntagiye na kimwe bigira bakora ikintu ngo kireke gutoka
gute
bon kireke basi kireke kuba hiti cyangwa abantu bumve yuko batugikurikirana kwera ko
ama byabaye twarumiwe
hajya abigeme abigeme muri biyo bya bwenge eh
washakatse kuyoba ubwenge
oya ajya abi reka
ni nzoga ntiziguhamagara
ntiziguhamagara
niwe uzisanga demge wadishatse
ajya wibaza yuko itabi urumogi ni nzoga n'umwigeme wibaza yuko ikintu gifite droge nini yuko ari cha
bana ni sua power wewe
n'umwigeme reka baze kwandika none singaje baze kwandika batubwiye so Isaac TV rero Isaac premier mari hejuru cyane kandi namwe bwe vraiment mwarakora cyane gose kandi mwaraboneka n'ubu muracaboneka
basi ndiko vuga ikintu wibaza
nibaza bon nka santa namwibaza uko ari umuntu yishima cyane ariko nta muntu mwiza nka santa Abraham
akishimye
na heje dikibadu cyaheze
zakora twicaranye mwa iyo bamwe ko mukorana na Delice bavuga yo Santa no ene wacu mvuga na
oya umvye ndakubyina oya Santa muri make vraiment uri umukorege mwiza gusa uko sinzi nta ka defunda ko nakubona ngo sinzi uko inzara ukizinyegeje
eh umunsi tuzozuka sha uzorira
nzobivuga rega je nzobivuga ehe nije nshikiri Santa kera bujumbura itari twa bujumbura bahita gute
bujumbura itari twa bujumbura bahita usumbura
bahita
usumbura
ariko Santa nta soni vraiment hagiye wari umurundi kazi bahita gute uzumbura
usumbura
oya
asanje na ize histoire aho rero ni duhari
none kandi aho twohari bahitwa usumbura rero
bahitwa
ikosore ngo bayita
oya bayita
behagiye umaze kunanirwa
oya umva ashaka anyobye
tugende buki hagiye umaze kunanirwa ibibazo binga aho umaze
kimwe
bakimaho
aha na kimwe
cha corona virus
aha na kimwe
nacho gusika indumba cha kunanirwa
cha waruzingo uratesheje ariko umva waruzingo uri yo
bon je cha kunanirwa
urabona sizi ubwenge nari mfise
gagiye arafu reje hari ikintu kinanga
umunye ubonye ntabwo fise
aya Santa no kuri kimana umuntu yora ba kumasira bisi n'ukuri masira bisi hajya kuri sirabisi ari ikintu cyanwengeje guys Santa muze muraye kuri sirabisi yiwi yandika phrase zitatu iyi phrase igira kane abari latuye ndabeshe
none gufuta gisigura ko utazi ubwenge
umwana futa umwana
futa mviriza umwana futa ni wa mwana akunda excellence uri kumva
ninde yakubeshe
rero iyo mbona akantu ntakanditse neza sinihangana kukaboneka ameze nabi sinihangana
Santa nukuri kenshi udushaka ukurikirane
uzurabe
tugende bukebe
ariko abantu man abantu mvirize
umwana akunda gucapa mu ishuri umwana akunda gufutanganya
sinukanye ni terme bavuzanye urumva sinukanye ni terme bavuzanye ngo reto no vide usanga bagufitiye uwo mwandiko disi
Nizo mambo wandi kugenda uko.
Naiva.
Santu mwanda ubwire. Abana bambere usanga bigora mu ishuri. Na abantu usanga bakunda gucapa, na abantu usanga bakunda gufutanganya. Point. Ibyo rero. Ibyo rero.
Rega bimugoye gucapa nuko atari muri domaine yiwe. Oya bimugoye agashobora gucapa nuko atari muri domaine.
Abanyeshuri mwiganye ndazi baragukurikirana kuri Isaac TV. Bace bandi.
Tobaza ubushimwe general wose ma.
He uburo nka he.
Kuri IPA ama certificat naros
kandi ngo warukaze mu gutamba dance moderne narabyumvise
jewe sinigeze sinigeze ikibazo kige ushaka kuzana ibindi tutarama ibibazo byacu
kige kibazo nyishubanze nyishure ikosora nyishure
jese nikosora nabwo ni usumbura
si usumbura rero ngoma ndagukosora kandi ico uco gifata ko akinaniwe muswe guhariye
mbwiye bitavyo sindabyemera nanje
bahita usumbura urundi bandike bandike
aho rero ngo nananiwe iki
none gashanti yanje turi
rega umviriza ni nkuko bavuga ati bujumbura burundi urikumva kugira berekane eh none ndakubaze umviriza wavuga parini umve france ahubwo uyumbaza ati uburundi nabwo
yo kwikuremuka
uburundi nabwo babwitwa urundi bavuga parini umve france
bavuga
kigali ntibumve
what is the histoire ni kwambyi
ni usumbura
nani muri histoire batubwiye yuko hitwa usumbura gusa
tubwiye usumbura urundi urumva wacu ubona yuko iri mu Burundi
mbega urazi impamvu bahita usumbura urundi
it's only we ko imvanta ndabega ntiworoshe ntaworoshe kubizana
nuko iki ma santa iki utemeye yuko ari igihano
yes ico
nanaga nuko iki ikiganiro ndagiheba
nta nagato
je ndagiheba vraiment
haguru kugende
no mba ndakubwira
reka ndakubaza cha gatatu cyangwa tubandane
aba ntanje
twese tukiba ba journaliste cyangwa umuntu bon apana kibi mu journal agitangura gukora kuri media kanaka hari struggles tutigera urumva twese zidushikira kanaza bazakashikira mbwira umuntu wandikiye akanka kugusubiza umusabye ikiganiro wamubwiye ndi nakankorera ngahanaha cyangwa akakwishura cyangwa akaguhenda cyangwa akakubwira singuha ikiganiro iyo ni a benayo nuhe nawe wipfunze uvuga ati vrema nzoba ntesa umunsi nzobona vrema twahanye gahunda ndamubwiye ati dukore ja ndabonye rero tugiye tutangura ikiganiro nzoba ntese
aha bon interview ista nifuza gukora nifuza gukora kame mariho aba legend muri industry bon ni benshi ariko nshatse uvuga vraiment utewe nkiteka nka big fizo mugakora na emission bon c'est pas facile ariko kandi niteka kame ushobe kubana nka basadbi nabandi kuko nibe aba legend nibe yanshinga mu gihugu cha sivyo umva ni iteka rikomeye cyane uretse yuko atamuririmbye numwe cyangwa atamunye impano numwe tutokorana ngo numve nishimye ariko hariho kameme ibikomangoma
gamba urumva
oya su kandi san yacu neranya
okay
yo yari be
kwa kuhereye kuri be
nahereye kuri be kuko
no guhana
ubumana gutse no muri konkuru hera ku kibazo
gira aniba
ah mbe awambarije gutse eh abantu maze gusaba ama emission bakayanyima yo ni benshi cyane donc ido slago zirahari zirahari no kuri kwimana kandi rero abaririmbye no kuri kwimana umuntu wese aza gushiki donc umuntu wese azora
bakaba gusaba ibitoro bose
abansa ibitoro ni tuma gusaba ubawe eh gusaba aririmbye bacu sinibaza ko arumwe
none kuri kutayiga no yimwe twagusabye nibande
bari hose
babiri cyangwa batatu bambere bon ni benshi ariko uvuga ati sha
abantu maze usaba emission bon nka santa je yo kuntu bazi ibibazo je yo birangiye mu mutwe donc bari ho kandi ni benshi ariko gusa nk'ubutumwa gusa guys nuko iki mwana
twa utumwa na gusa
reka mande ni
vugi kazi sha kuciru
sha nuko iki mwana santa je ku bintu uri kurakora nuko santa yagiye anyiteguriye uno munsi santa mama wagwa gasore yitwa gute
mama wagwa gasore Luisa
eh uno munsi je nakubwiye nabyamenye uno munsi turakora
nakuze Luisa
Luisa
eh Santa,
ariko santa nko kuvuga
sina hariri
simari ni wahariri
ariko sico
ari umuntu agira izina rimwe
eh
ari umuntu agira izina rimwe
eh none ari gyonzi
ni gyuzigu nane wumva umuntu eh kandi wewe cyo dufa urahari
eh iki kirundi ndabitse
Je ko ndariye.
Ikora gyoroshe.
Ko ya gyoro, igiwanjira iragu.
Abakera bitwa baje cyambara nama.
Ayo tu. Era fopa sinagiye mu bitaro cyansanga kana akakivuka bakiswe ngo Claude. Ah, no mugicitwa amazina abana ngo Claude, ngo Zebede, mana.
Oya, mfriza. Abaje ndabashigikira kuko barabonye abagitwa kandi ntangaruka mbiri fise kandi nigiza uzabandi kubera bumva gasona neza kuriza ukazamba umwana yumvise muri film devo
devo
kubera gasona neza
umusi jewe uzogira nka mariage sante ngacha nzakura ba wibarutse ngasanga wise umwana ngo Zebede cyangwa ngo Claude Sinzo byi yazo bari content.
Zebede ni muri bibiliya sha.
Zebede. Ajya aza.
Zebede abo ndabemera kuberako barazi iryo tsina. Ni kakera kandi abagitwa kumbure n'umu boss.
Kambabari.
Basi ndamwiswerevera na.
Ngo tumu mwitwa mutima.
Basi ndamuga room. Ariko iyo yitwa ziranotse.
Ee chamwe venera ziranotse venera. Aya mazina ni sawa.
Eh nabo rusangaza mu Claude hariya yanditse
amateka. Ni kwa Bill Gates ba.
Yanditse amateka.
Esanta nyishura sha ureke kujya horsije.
Je navuze Luiza
irindi. Kandi nkujya n'umuntu w'umwumba kwa yatubyari incungu y'u Burundi nta zina rimwe afisa amazina yo.
None nakubwiye ko atayonze.
Iryo izina rya mama wagwa gasore yitwa Maria Rose.
Ayere na mazina
bi. Maria Rose. Muranyo mbehage na Rui. Ma yitwa Maria Rose Luis. Rom, aya niyo mazina yiye sana. Bamukurikira na histoire y'u Burundi. Ah twagiye.
Basha.
Oya.
Ewe nyimba turi mu kirori. Basha mfuriza.
Wibuke sivyo aho ndavyibuke
Maria Rose sicyo Louise napfuye kuvuga kubera nzi ko ari kwa gasore ru
ya yitwa Maria ahubwo Louise ntakirinda
nawe ntabyuzi mfiza ico bira noneho bihwaniye
kakaririmbo kwa gasora giye gufa yaseze yabarundi bose benintwari z'igihugu aragenda shikizigitega Maria Rose wiriwe ona yitwa Maria
none ndakubaze nawe ko wambwiye ngo izina rimwe ayo nabi
hariho Marie Rose
baba sha
usigira biri no
tucanganye usitucanganye
icyo ni gihe
insige hano ahubwo je nje mbona ugira uhanwe mu mwanyu ikibazo cyanje kigira kangahe gabasha ha zikane mubogore hajya gisigura
iki
mubogore
ariko santu uri kuri fondera ibintu gacu dakubimba da santu aho ote shoot
atatu zina shoot je shuti gusiguri
umubogore
oya pa ni umubogore mubogore
eh
mubogore
he santa kwira ligiza umurundi mubogore mubogore ni nkoho
sabura kotse
none si nkoho none
none nagwaririte nagisabura kotse
nagitonye mbe urazi ukuntu ibimeze ibiko akimbajije
wowe no kwiyuba ukankagwaza ikintu
na oyi bimeze gute none aba
hewe ni kimwe kukindi mbazi bibazo wateguye ureke kunyurira ko
ntacu zanda kubaza kandi ureje nibyo nateguye ngo mandeke kubikubaza uburundi bumaze imyaka ingahe bwikuki
imyaka ingahe
asha aho rero ico kikunani
mbazi byo wateguye
none nico nateguye
turabe
Turabe
sha umviza je nkasanga ari
cyo harimo ibyo kura
none nuko bishize mu inzigo kandi inzigo ntayo twavugana
nti kibazo ari
zana turabe icyo si kibazo cyawe kigira gatanu turabe ko ikibazo cyawe kigira gatanu
ndee buke buke rero ugasanga ari cyo nateguwe ni gihana
ego
ni gihana
ego
ari sure
ego
ndakunda abana bikwege ndafuye n'umvuke ngo na kibazo cyakane si cyakane
oya ha
Suhejeje ni je wenda kubaza.
Umviriza we niwe watanguye ugeze ku kibazo kigira gatanu.
Cya kane.
Jemejeje kibazo kigira kane.
Icya mbere nakubaje desani yo washaje.
Oh no.
Cya kane kivuga ati Uburundi bumaze imyaka ingahe.
Wewe umviriza jemejeje cya kane. Wewe ni kuvuga utangura cya gatanu kubera yuko. Yego ni watanguye kumbaza urabyibagiye.
Ntacho basi. Reka twigire cyagatanu.
Ukigira cyagatanu cyakandi.
Ariko urana ko cyari cyandije.
Hari kibazo wambajije wikuriye mu mutwe utari muzo wanditse kandi bani shimwe. Kuko cyakane twakirenganye mbaza cyagatanu.
Burundi umaze imyaka igaye bwikuke. Ko nagiteguye.
Sico.
Sante. Iyo ngeso ni imbe.
Sawa. Ntacho.
Kubisha winziko kuva kare.
Ntacho.
Santura dzo kuntu wishimye sa ngira ibanki yugwaruka shash iheruka kugurugo nicikora
asho no musi rero kweri numvikane nabe
kuri danisha ibintu
umviriza
nyishura
iyo banki ndayizi ko yari akizina ntaryonze akicikora ni gutanga ingurane ku migambi ugwaruka rufise ariko narumvise abantu bidoga yuko
yakije ni twari twabishize
niko mbwira ko kubera umbwiye iki kora abantu bakaba bavuga ko nivyo ikora atavyikora nyene umva
sawa sawa kandi bakaba bavuga ko
ivyo ntavyo nzi umva iki kora umva cyakiraniranye
ndega shancho ti yange ndinde buke bugere
no bon numvise nyene ugwaruka ariko ruri idoga ko nta izo ngurane ntazo babaha
none ubwo gwaruka gwidoze wewe wumva nti wabagira impamvu bataziba none
wewe impamvu bataziba
none ugiye kuzana
wewe ugiye kunzanye project wonsaba ingwate ndugwaruka nkuburazi ko nciga
bivana n'amategeko
yo rero aba bavuze ko niguha ugwaruka ingurane bafise
none gashasa tatubwisha uko
ugabo je nyimbari ivyo byo babibabaje
Je kumusaba ingwate y'amafaranga imiliyoni indwi sibyo ugacubwiye ugacuma aga projet kataza ntikaze katanateguwe neza
kataza niwe uba wagateguye
none ese uriyumvira rega bafite nabi byo bisunga
okay rero namahoro nanje usanga ari uko nyene
iyo banki yakunaniye izina yakunaniye nibaze ko ndayikubwiye rizo ari bayikosa rya mbere ni bon itwa CRDB C R du B.
T'as mal alphabet.
Si c'est. Non
c'est.
Na il va être quoi prononciation. C R. R du.
Non vous écoutez.
Santa non vous chichouer qu'on a net. Santa juste nous regarder comme qui met cooking. Iyo niko sagya mbere
so ibashaka
gushimira yes je nanje ndakunda gushimira ariko ndiye muri kimwe ubukini
nani nakubitije
Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe namaki.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi nari fise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe so bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuza ico fatana ico ndege.
Yo, namakuru fise.
Bimeze gute?
Neza na neza mu ntumbero yo zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa icyo twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna na cyane cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacubahamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV